Abrewebi de ayɛ tika akwa kɔpepa ayɛfra ɔsa anim amatea ayatea no no na ɛno ne yɛbisa sɛ sika na wode kɔpepa n'anim wɔ bra akɔfo tutu bu ne so no nko adeɛ wode kɔpepa n'anim saa yɛ den abrewa wonya ne bebia sɛ n'anim yɛhwɛ video no na kyerɛ mase yɛ sɛ ɛyɛ ne papa mu anaa ne bɔne mu These are the two things that most important things in everybody's life. And when you do not say, "Oh, yeah," I won't only nipa bebre, I could see how wama mpe wiye, wama ejelose, say, "Oh, ko sati bi enimu, oh, ko akoye, oh, ko nye nijie bi, oh, ko ye, emu haone de ya no mo njue mu ne mu mono, wama njue say, oh, ko akoye wari wutu ko ye nyonyam, enti attacks di bebre bepa, aha. Ɛno ti no aware ase no yɛyi nneɛma bebree efi mu sɛ obi ɛware a ɛmfa handkerchief ɛmmɛpepa n'anim mmerɛ a wɔsa because dodoɔ no a ɛde kɔyɛ saa ɛde yi ɔbaa n'anim anaasɛ n'ani onyam fi n'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ aware no owie yɛ 2 days na bɛrima no wada ne sasa bɔnsam ama bɛrima no na aware no egu ɛde problems bebree nso bɛba aware no ase ebi wɔ hɔ nso obi tumi rape adeɛ baba. Oh, nipa no be wa di be wi no all bill be any present so so no obe kwa kwohwe mu no bi nsa ene da inbox mu en se be pray si wa ware ase enu ti ya stop ni ma be pray se obi ware a en se se ye yesa na e ma no san se enu ti ene obi a ware a wo fa made of honor se we na mi gini die se me handkerchief kuta no na mfifre ti mi a wo fa me paper manim na me ho ensane me ana me ho to me na esi den na wo de wo be fi bebi abefa handkerchief ana sika se me de be pepa obi anim video bi etwem a eye abefo tenta so a etwe abaye bi a wo gware na wo sa wo de refreshment asie pa ya chese busuani agye na ye to nim se na jiwe mamu de aware ne ye to sika gusu egu so sa Ghana ha kwa se emse Muslims ne su ye bi obi ware aye sasa sasa $1 na 100 10 10 cedis na ko 12 ne so sa emse Christopher de ne na ye nya ne sa mu but eno kra no wo ma o mo nsem obi a mo na fofo mo nsem obi ne kra ti me ye boys no ebe ye ebe se ho mo na abaye die so akwakwa ye sa 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 na jiwe ti no amamre de ye nsi ni fam na abayo isa nkwafo otutu sika na anti bi fi hi o atani anti o sey hwan o abrewa fi 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 na wadress age ni green and gold edi sika ba ba pepa abayo aye ni mu ba we enya sem ketwa wo di aba ba pepa abayo aye ni mu sai hwan obi tia no no sey anti abeg abeg stop they don't do that again ade nti no obi isa na odi sika ba kwa ko pepa ni ase ne sen na bibi wo because sika na se otugu ne so na nani mu de na looks up bride ne de ma no no ho ma yebo he video no na your bra
no don't put up face again na de do am
go over africa go
relationship mu na say pa and to your wedding or when in now mu so bi de ne sa ba wani mu person mu fast and fa mu say that day you would digest so go mu ni ma say bo wo wa wore ne wani onyam ho ban so ni mu fast na fa ne sa to na ka che ne say madam masa e be say mi dey and then continue your enjoyment. And I also say, one of me are jar, one of me are I was saying, I had a major voice here for watching your brow, a comment section, what for my fair, now we use what she. For more, good for normal subscribing and for my name, be sure, so we are next. Meeting here, the Akosia Pokua answer, aka Queen Fidi, and Pat McCram, ever sign Asia.